Ebe chineke na dindo Mwem ga dindo na landi dindo Weku putoti tonke chuku Bobi mu Niyeli iledi ni memu To chineke Onye nyere mundo Ebe Ubi mteta nora Kele chineke Onye meri edu Kele chineke Teta nora Kele chineke Onye mere yedu Kele chineke obimo Teta nora Kele chineke Kele ya mere yedu Kele chineke Obimewa Teta nora Kele mesaya strength of your power. Glory unto your holy name, Jesus Christ. Praise the Lord, all ye people. Praise the Lord in sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give God thanks and bless His name, for He is good. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was in His end is to come. We join elders of heaven and your senses to worship. Thou art worthy, our Lord and our God.
Kingdom to redeem the
hearts of men. Now my people, don't you weep, he has risen from the dead, he lives again. Hallelujah, hallelujah.
Thank you.
sitere n'ụwa ebe kwa kọga lọghachi abụghị n'ime Chineke
Otu ọbụla o si dịrị m n'elu ụwa, aga m ebuli Chineke elu. Ebe ọ bụ na m ka dị ndụ n'ala ndị dị ndụ, onye dị ndụ nwekwara olileanya. Otuto dịrị gị Jesus.
Tunu ya na nke o mere eme, ọ ga-emekwa ọzọ. Tunu ya na nke o mere eme, ọ ga-emekwa ọzọ. Tunu ya na nke o mere eme, ọ ga-emekwa ọzọ. Onye gị ndụ gị kele ya wụ, si ya n'omela, ya wụrụ maka ihe ji nyere ndụ aka, ọ ga-eru gị aka. Onye nyere di na-enyekwa mma o kele Chineke. Ị na-achọ olu gị kele ya maka na ịgụrụ akwụkwọ wee lọta. Kele Chineke na ọ ga-emekwa ọzọ.
Chikere nwago, ọ gaghị ekwe ka ọ taa ya. Chewu kere ka oyibo,
ga-enye ya mmiri ọ ga-aṅụ.
Onye si nwata jide nkapi,
ga-enye ya mmiri saka.
Kele Chineke, n'ezie na ọ ga-emekwa ọzọ. Yeto dike na nke o mere eme.
Chukwu na ndụ nyere m, ọgụgụ isi nke o nyere m. Ịkwụ n'ibe n'ezinụlọ, o Jizọs mụ.
Ndi nyere ego anyi ga gwa pagiri nyere ha Chineke mere mma o, ọ dịrị obi anyị mma o.
Batasie Sita Ngozi Madu Sita Olivia Kele Chine Kere Nia Omera Nyina Ono Nyabore Kochaya Nono Kudeli Mwodo Gine Zinu Logiewo Unusu Kwa Nani Nerizi Nile Chine Kere Shilerenu Ya Keluo Ezo Yimi Feko Kele Chine Kere Oh,